Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana.